Kaka CFM News.
Obengu sekela somlomo eshamthethwe KZN umluleke Ndobe sebekwe endlini yakhe yokugcina. Family, friends and delegates from various political structures have gathered to bid farewell to late ANC leader at his ancestral home of Umzimkulu, south of the province.
So Ndobe combined inhlonipho yasekhaya, ukufundiswa kwasesikoleni nokuqeqeshwa kwaka-ANC nomsebenzi womphakathi.
He mastered the understanding of ideological and political character of the ANC and the alliance and balanced it with the organizational management which saw effective running of structures and effective running of programs that responded to the daily lives of the people of the region and KwaZulu-Natal as a whole.
Oyimeya yeTheku Zandile Gumede uthi kuningi amalungu e-ANC okumela kufunde kuNdobe njengoba bekwazi ukuvala uqhekeko ngaphakathi eqenjini futhi yawusebenzela ngokuzinikela umphakathi.
Iphethini ongayisika kuComrade uNdobe yokuthi mengabe ufika amaqabane ekhuthaxuthwane kukhona iy'nkinga, fika wena ube umxazululo. Ingakho nje igama lakhe malithi Mluleki uhambe nalo ngempela, ngoba la ifike khona kukhona ongezwayo ufike ahelezise umoya wokuthula.
Ndobe's body was found last Friday in his Durban home and is believed to have died by suicide.
Usekela somlomo weshamthetho kulesi sifundazwe uMluleki Ndobe usechazwe njengomuntu obenokuthula futhi enothando ewuthanda kakhulu umndeni wakhe nokusebenzela umphakathi. Ezidabeni zeKaka CFM ngenkosiphelele Nzuza eMzimkhulu.
Kaka CFM News.